turabaramukije bakunzi ba Kubaz TV, twongera kubaha ikaze kuri channel yanyu mukunda cyane. Kuri mikoro muri kumwe na Tamara Anthony, uno munsi twongeye kubazanira ikiganiro cy'amateka. Aho tubabwira umurundikazi yamamaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu kwinonora imitsi. Aho ntaramuvuga ndazi neza umurundi wese ahari hose na cyane cyane akunda kwinonora imitsi. Nashobora kugeza ubu atazi icyo cyamamare. Guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi biciye mu kwinonora imitsi. Akaba azi ko izina rya Francine Niyonsaba. Waba warifuje kumenya amateka ya Francine Niyonsaba cyangwa hari ayo wari uzi? Nimudukurikirane kandi tubasabe mugire subscribe, like, comment kugira ngo mubandanye kuronkandi makuru mashashi mumenya andi makuru y'ibyamamare bitandukanye mu gihugu cyacu no hanze y'igihugu.
My target.
In Mumbai, and you know, woman was a comedy piece. Francine Niyonsaba, Numurundi Kazi, Yavuta Kestan, Kosakatan, Umago Kumikim, and Gender and Machin and Agatatu, Munara Ruigi, Komine Gail, Kumutumba Wanganda, Numana from Mujang. Uwo muntu noti kwinonora imitsi yabitanguranye n'abavyarawe bakinaga pira n'utundi dukino two kwinezereza. Yatanguye neza neza kwiruka ageze mu mwaka w'indwi. Ishuri yige ko ryasabye abanyeshuri bajya kwiyandikisha nawe aragenda. Kuko ubwo byari biryoshye, warashobora gusohoka ugashika aho ushobora kubona ibarabara rya kaburi kuba bo ritariho. Mbere akanavuga ko washobora kuvuka ugakura ukarindufa utabonye bene ayo mabarabara. Ikindi cyamuryohera muri ibyo ni uko washobora kugenda n'imodoka. Uwo muntu yanotse ku ishuri yakina inkino zitandukanye: volleyball, handball, football n'izindi. Nibyo yabandanije n'igihe amanukiye i Bujumbura, aho yatanguye gukina muri club. Amenyesha ko yize n'iby'ubuhagarikizi bw'umukino bw'umupira w'amaguru. Kumanuka i Bujumbura nawe akahabona nk'abandi byari mu bya mbere byatumye agira ingufu mu byo kwiruka, akanabikunda cyane kuko yifuza kuhashika. Agatamarira amatara yo mu gisagara n'imiduga Tanganyika n'ibindi. Igano rya mbere yakoze aserukira ishuri ku metero 5000 ntiyashoboye kuritsinda. Abashoboye kuba ba mbere n'aba kabiri nibo bari bafise ubu uburenganzira bwo kujya i Bujumbura. We ntiyarimwo biramubabaza cyane. Kuba ari umwigema agira byo kwiruka byo byatuma bamubona nk'igicibwa bakavuga ko yasaze. Narya n'umubyeyi wiwe atabikunda ko ajya mu byo kwiruka kuko yatinyira umwana we ko yoheza bikamuyobeza ku ishuri. Ariko ya incabwenge nta ngorane byamutera mu manota y'ishuri. Ikiganiro yagiraniye n'umumenyeshamakuru wa BTV yaramubajije uko byagenze amaze gushika i Bujumbura aho yaharanira gushika. Francine yaramubariye ko bitari byoroshye ko yagiye mu bihe hari abanyeshuri b'i Gitega bari baraye bagize isanganya bagiye mu byo kunonora imitsi. Hari hanaraye haravuga amasasi aho Francine nabo bari kumwe bari bashikiye ku ishuri rya ETS Kamenge. Gutyo bwa Bujumbura bumutangurira nabi. Yabandanije avuga ko bitamworoheye muri bwa Bujumbura aho mu mahegeno yahuriyeho n'ibihangange bivuye mu mihingo nyinshi y'igihugu. Yiruka n'amaguru masa cya birato aho nta n'imyambago yari yagira yo kwirukamo kuko yiruka mu ijinzi. Agashimwe ka mbere yaronse karakomikomine aho yiruka aserukira zone yiwe abo wa mbere araheza aronka amasabune, ikaramu, igitenge, isuka. Mbere yaraye iyo bari bagiriye ihiganwa ataha afise ubwoba ko umubyeyi amushwanira. Ariko umubyeyi abonye azanye udushimwe niho yatanguye gutahura ko vya bintu ari nkenegwa. Byagiye gukomera atanguye kumanuka i Bujumbura aho yatanguye no kuvugwa ku radio. Yahavuye aronka umusabira ishuri Bujumbura. Aho mu 2011 yaserekeye iryo shure ubwa mbere, aho yabaye wa kabiri. Niho batanguye kumujyana mu mahiganwa y'i Buganda, ariko ntiyaronka ibiharuro bikwiye, icyo bita minima, byo kujya muri Jeux Olympiques. Biramubabaza cyane, ariko yari afite umwanya mwiza, bituma bamusabira irindi higanwa yokora. Umushikiranganji rya Jacques Nyinimigabo yarakoze ibishoboka, baramurungika muri Benin inyuma y'uko ihiganwa ry'i Buganda ryankiye, aho hari mu 2012. Mu gihugu cya Benin i Porto Novo niho yakoze ibintu byatangaje amakungu, batangura kumubona. Francine yari azi ko agiye kwiruka ngo yironderere umwanya mwiza, icyo bita minima, ariko acanditse amateka muri Afurika nzima, atahana umudari w'izahabu, aho yatewe iteka ajya gushika aronka umubonano n'umukuru w'igihugu. Imidari mikuru mikuru yagiye araronka mu bihe bitandukanye. Umudari wa mbere yatanguye kuwuronka mu mwaka w'2012 muri Champion d'Afrique yabereye Porto Novo mu gihugu cya Benin, aho yarose umudari w'inzahabu ku metero 800. Muri iryo higanwa nyine yongeye kurigarukamo mu mwaka w'2018, aharonkera umudari wa feza ku metero 800 nyine. Yayitabiriye irindi higanwa rya World Indoor Champions mu mwaka w'2026 muri Portland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yirutse imetero 800 atahana umudari w'izahabu. Muri iryo higanwa nyine yongeye kurijya mu mwaka w'2018 mu Bwongereza, aho yatahanye umudari w'inzahabu nyene ku metero 800. Yaritabiriye irindi higanwa kandi rya World Championship mu gihugu cy'Ubwongereza igisagara cya London, aho yatahanye umudari w'ifeza mu mwaka w'2017 ku metero 800. Mu mwaka w'2016 yaritabiriye ku nshuro ya mbere inkino za Jeux Olympiques mu gihugu cya Brazil igisagara cya Rio de Janeiro, aho yatahanye umudari wa feza ku metero 800. Ukwitwara neza kwiwe mu mahiganwa atandukanye y'isi kwatumye nawe atangura kuza arategura amahiganwa mu ntara yiwe, aho yateguye ihiganwa mu ntara ya Ruyigi, hari mu ntumbero yo kuyondera urwaruka rufise impano yo kwinonora imitsi mu gihugu. Mu mwaka w'2020 Ishiramba 2021 yabaye umwe mu banyarutsi batandatu baserukiye u Burundi muri Jeux Olympiques zabereye mu gisagara cya Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani, aho yaserukiye igihugu mu mici ibiri ku metero 500 no ku metero 1010, rikaba ryari irya mbere yirutse imetero 1010 mu higanwa. Ntibyamworoheye, aho ku nshuro ya mbere Francine Niyonsaba yagiye kwisanga yabaye ku kibanza cya kane, ariko kuko ngo ataciye aho ategereza guca birangira kuwemo, gutyo aba asigaranye amahirwe yo kwiruka imetero 500. Naho nyine byarangiye arose ikibanza cya gatanu, ariko harondegwa bane, naho byagenze ko Francine amaze gusezererwa muri Jeux Olympiques ntiyacitse intege, ahubwo byamuhaye izindi ngufu zo kwitegurira andi mahiganwa yo rwego rw'isi, ndetse yahurikiyemo n'ababaye aba mbere mu nkino za Jeux Olympiques zari zabereye muri Tokyo mu Buyapani. Aha twavuga nk'imihigano ya Pro Fontaine Classic zabereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atahukana ikibanza cya mbere ku metero 2000. Ntiyatevye avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciye yitabira irindi higanwa ryitwa Diamond League Athletics ryabereye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho naho yatahukanye umudari w'ikibanza cya mbere. Avaho aca yitabira irindi higanwa ryabereye mu gihugu cy'Ububiligi bise Blixer Diamond League 2021. aho naho nyene avaho acyitabira irindi higanwa yabereye mu Bubiligi Bisebligsel Diamond League mu 2021 aho naho nyene yatahukaniye umudari w'ikibanza cya mbere tariki 8 z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2021 yongeye kwandikisha amateka ubugera kandi mu gihugu cy'u Swisse aho yatahanye igikombe gikuru cy'amahigano ya Diamond League y'uyu mwaka nyene 2021 amateka y'icyamamare Francine Niyonsaba ntawe yavuga ngo yamare nimba utaragira subscribe cyangwa isabone tugusabe ubikore kugira ngo uzironkere amakuru mashasha y'ibyamamare bitandukanye mu bihugu cy'u Burundi cyangwa hanze y'u Burundi n'andi makuru atandukanye ntibagire kubikwandikira ngo aho musimi uri komantere kutubwirira ibyo uvyo wowe ubudi tutavuze cyangwa undi muntu mwifuza ko twababwira amateka yiwe murakoze cyane bakunzi bacu gumana natwe turabakunda cyane.